Afuna ufuna izobhaka lapho baba yabhaka. Spin. Ufaka intambo lapho okesi. Izana empho works. Bese kula siwani. Yanifundisa bafana one by one ten awuyasikole.
Bafundise mkhulu bafundise.
Channel, 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 you're fine.
So